tampo tampo katiu Nenga nange fanas Barari favu washas Sini sinangala vade Neveri kuwa faka fienga na lafa Changeza kaya kachaka itafalaza kamaringe Rajabe mifarande
Records.